E kore te Premier Jacinda Ardern e tai a tinana atu ki te Koroneihana ka atu ki Tūrangawaewae Marae te wiki nei. Nā tēnei māngai moreipa, tana korenga i pānui atu ki te marea o te marae i Nanahi. He ai ki ngā kōrero, he mea whakatūpato, he mea tohu-tohu te Premier e ngā minitatau tohito o te kāwanatanga. Kia kaua e haere. Kei te whakatefetefangia te tari o te kīngi e te tari haratāware. Ka mutu kua utaina atu he rāhui ki rungi te hunga pāpāho. Whai muri hoi te reta tātā i tuhiara e tetahi o ngā kaiarahi o mua ia kīngi tū heitia ara e Tukoroirangi Morgan.
There's a level of discomfort at the moment. It was decided that our senior MPs will go along to still celebrate what Kingitanga is all about. But the Kingitanga have to get their act together. It is a crisis point. When the state intervenes and the SFO gets involved, you're at crisis point.
Mai te tīmatanga o te Koroneihana i tērā wiki, kua noho te minita whakawhanake Māori me tētahi o ngā uri o te kāhui ariki a Nanaia Mahuta ki te marae o Tūrangawaewae.